Nai karanga ana tētahi iwi o te rohe o te papai ioia ki te kaunihera o te papai ioia kia waihanga tūranga kaitiaki awa no te iwi o Rangitāne, vai muri I te toromitanga o etahi ki te awa o Manawatū. Anei Regan Paranihi.
He putiputi hei rau maharatanga mo te hunga kuamate.
E hari I te mea hou, te toromitanga ta I te awa o Manawatū. Me matatau te tangata me pēhia te kuhu I te awa.
Koinei te āhua o te awa e rua wiki ki muri, a rāhui tonu ana I tēnei rā.
Like all water, it, Kiwis love to get into the water and water always comes with risk.
Toko whāngata ngata I ngāua e te awa I enei wiki tata nei. A ko tā te uri o te hapu o Ngāti Hine Aute, he tono ki te kaunihira o Manawatū kia tautapangia e rua ngā kaitiaki o te awa no Rangitāne.
Kia tū hei kaitiaki mō ngā tangata e haere mai ki te awa. E hara ko te lifeguard, te noa, te āhuatanga o te o a mātou nei whakaaro mō ēnei kaitiaki, engari e taia hoki rātou ēnei rangers me ki te haere ki runga, ki ngā taha katoa, ki te tiaki, ngā tangata, ngā manuhiri e hara mai ana.
Kua rāhuitia e Rangitāne tēnei wahanga o te awa, e noa anō ai te awa a tōna wā. Whai muri I te aitua I pā ki runga I aia.
The iwi are here, this is their taonga, and so we are acutely aware that we need to make sure that it is respected.
Kia kaha tātou ki te kawea I o tātou tamariki ki ēnei momo wāhi, kia waia ki te wai, ki ngā au o te awa, a me te rerekētanga o roto.
Ka utonu te rāhui I te whānau e noho tīkapa ana. Me te aha kaore anō te iwi I kia kōwhiri te wā e wātea anō te awa ki te marea. Regan Paranihi, te karere.